ingene batunganya imigambi yabo ni ibyo nyene twabahamagare kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ngaha haraza kuba kuganira abamaze kwitunganiriza imigambi abamaze kwihakazi abamaze kugaha abandi no kuvuga baza guhanahana ivyiyumviro baza kwiga bafatiye kuvya abandi bamaze gushikako no kuvuga rero ni inama yatunganijwe n'ubushikiranganje bwafashanije na inama y'ugwaruka mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo barabe aho bagejeje kwitunganya nk'ugwaruka kugira ngo batere imbere biteze imbere bateze imbere n'igihugu cyo mavukiro yabo